Chiramwe Mitezo, nikurira tunganya gushasha ibanza igurishirizwamo amayinite y'umuyaga nkuba kubera ko amasezerano yari afitaniye n'ishyirahamwe Payway yahora rifasha mu kugurisha amayinite mu kugura amafakture y'amatara n'amazi rizorangira igenekerezo rya kane ukwezi kwa Kigarama mwaka w'2022. Ishyirahamwe Regideso yamenyesheje ko kuva igenekerezo rya gatanu Kigarama mwaka w'2022 kuvuga ukwezi nyine amategeko ataryemerera kubandanya imigenderanire yahora rihuza n'ishyirahamwe Payway, bityo rero Payway rizosubira kuza kurangura amayinite muri Regideso tabonetse ahandi masezerano mashasha. Ariko amayinite asanzwe ari mu badandaza bato bato azobandanya agurishwa kugeza ahere. Bisubiye kandi ishyirahamwe Regideso ririko rirasubiramo ingene rikora kugira ngo yorohereze gusumba abanyanyi bari. Muri iyo ntumbero rero ambavu y'ibibanza bisanzwe bizwi n'abakiriya bacu baguriramo amayinite Regideso igiye kongereza no kwagura ibibanza guhera itariki 5 z'ukwezi kwa 12 2022 kandi ikazogenda rikwiragiza ibyo bibanza ku buryo abanywanyi bose boroherezwa dukoresheje gufashanya n'amabanki aho hose bishoboka. Ibyo bibanza nabyo ni ibi dufatiye uturere n'intara imbere ya Bujumbura azojaho ibibanza 49 tuburira nk'amayinite nabyo bikazo bigabanganywe ku bukurikira. Komine Muha ibibanza 6 byiyongera kuri 2 byahoraho. Komine Mukaza ibibanza 18 hahora 6. Komine Ntahangwa ibibanza 20 n'ibibiri byahora. Gatumba ibibanza 3 kandi nta kibazo na kimwe cyari kihari. Mu buraruko ibibanza 9 n'ibindi byahora. Mu manuko ibibanza 8 ibibanza 2 byahora. Mu buseruko ibibanza 13 ibibanza 2 byari bihari. Hanyuma mu murengero ibibanza 11. Mu kurangiza itunganywa rishasha ry'ibibanza byo kuguramo amayinite turigize twubahirije ibyasabwe n'inama nshingiranganji yabaye ku itariki 7 z'ukwezi kw'10 2022.